He morehu o te mate pukupuku, he tai ki ngā para kua roa e pakanga ana mō ngā tika o ngā tūroro mate pukupuku. Ināianei kei te karanga Malcolm Mulholland ki ngā umanga rongo a Nui, ara kia tautoko rātou I te pire e whai ana kia wātea he rongo a mate pukupuku ki ngā tūroro o te mate pukupuku ki te ū me te mate pukupuku ki te Aotearoa. Nā te mea, hei tāna he oranga kei roto I taua rongo a mō rātou. Anei rā te pūrongo a Regan Paranihi.
Tūana te kāwau māro mo te rongoā I hau anō ai te ora ki tōna makau.
It gave Wiki 8 months worth of healthy life.
Hei tā Malcolm Mulholland, koinei ngā hua e whakarereke nei I te rongoā whai pūtea ki tērā kāore ona pūtea tautoko.
Women who have taken the funded option and they have been going to hospital or to ED on a regular basis with neuropathy. That drug has as its binding agent a solvent, whereas the unfunded option keeps our wahine well and out of hospital, and that drug uses egg white.
Mō ngā tau te kaumātoru kua pahemo, I raro kē te rongoa a Braxen, I tētehi kaupapa whakamarumaru. Ā ināianei, kua mukua te kaupapa. Hei tā Pharmac, ngutu iti kē te mataho kia whai pūtea tautoko.
Kia mohio ai mātou te tūturu tana o te rongoa, me te tika, me te pono o te rongoa hoki,
It's a challenge for Pharmac to weigh up those medicines on the options for investment list and set a priority. At the end of the day, our role is to fund Pharmac more so that more of those medicines can actually meet the task.
Me te aha e karanga ana anō hoki, ngā kai taunaki ki te minita, kia tā ruatia te tahua ka wanatanga o Pharmac.
Not a medicine I'm familiar with. We'll need to go back to Pharmac to get information on that.
It's their job to make sure that Pharmac's adequately funded.
Ko tā Mulholland, nā tēnei ngoi koretanga I haere manene atu ai te hunga mā wīwi ki rā wāhi.
As soon as they land on Australian soil, they get the drug that they need.
Ka mutu tāri atonu tiana tētehi whakatau e Mulholland me te mano tāngata e whai pāngana. Regan Paranihi, te karere.